We begin with this story. Now, on Tuesday, police revealed that a wanted illegal mining kingpin was shot and killed by the National Intervention Unit in Jabulani at the weekend after he pointed a firearm at officers and resisted arrest. Now, the deceased suspect is linked to over 20 illegal mining-related murders in Florida and the incident where 16 people were killed at a local tavern at the Nomzamo informal settlement in Orlando East in 2022. One of those who survived the Nomzamo shooting incident in Nqubeko Buqu says the death of the suspect is some form of a relief and justice.
Emva kokuba inkonzo yesipolisa yomzantsi Afrika ingqinile ukuba kudutyulwe kwabulawa unqondo-ngqondo ongumombi mgodini ongekho mthethweni ngethuba ebanjwa ngamapolisa eJabulani ngempela veki. Nokuyanyaniswa nesiganeko sasenomzamo sokudutyulwa kubulawe abantu abalishumi elinesithandathu kwindawo yentselo imidlalo sekwindawo yaseOrlando East ngonyaka ka-2022. Omnye olixhoba unkcubeko buco waye wanqwelerheka. Uthetha ngendlela aziva ngayo emva kokuva ezi ndaba zokudutyulwa kubulawe lomrhanelwa.
Ndiziva ngcono nyana since bathi le mastermind yabo le itshonile yabo. Kodwa kuyafana ngoba akabikho mehluko lapho apha kum yabo. Ngoba like no government wethu, ugovernment wethu akasithatheli into yini yabo. Like thina abantu nje abalimala lapha ya. Akhona oyiwani ukuthiwe ugovernment umzamile or nga something. For ukuthi like thina nje besifunda kunzima nokuthi babeke basizame or noba ngama laptop sikhona ukuzofundela endlini or noba imaterial nyana yokwakha ke or mina njengoba izandla zami zingalimalanga like ukuwell done ngakhona uyabo.
Impilo kaNcubeko zange iphinde ifane nakuqala emva kokunxwelerheka kwakhe njengoba nje ehlala endlini iimini zonke kungoku nje ufuna ukuqokelela iinceba zempilo yakhe ngomnqweno wokufumana inkxaso kurhulumente.
Maybe kungakhona usizo nyana ugovernment bekumele asisize ngoba kuyafana thina sithole nalo sasa grant yabo. Babe sifika lapho esasa bafike besixelele nje into ezininzi zama-UIF esasiwasebenza uyabo leyo nto ngoku nje kwenzima sister. Government wethu ngathi angasizama nangemathiriyal nyana nje yabo. Thina nje singabantu abahleli apha sikwazi ukuziphandela ngoku njengoba semuntu esabhizi ehleli yabo.
Umama welixhoba lesisehlo ukholiswa buqu uthi isebe lezobulungisa lisilele ukugweba ngokusemdleni wabo.
Kubuhlungu kona kakhulu ngoba impilo zabantu abethu zamosheka angeke zibuye zibuyele esimeni kodwa ke ayikho into esizoyenza ngoba sihlale eSouth Africa. ESouth Africa kaloku kuba right yonke into yakho imanyelwa ma unemali. Ma ungenamali eSouth Africa akho nto yakho emanyelwayo njenganathi nje njengoba singenamali kungekho sizo abasenza lona.
Ukusukela ngoko igunyabantu lezotshutshiso lawachitha amatyala wamadoda amathandathu awoyanyaniswa nokudubula kubulawe abantu abalishumi elinesithandathu ngenxa yesizathu sokuba amangqina oyikisela ubomi bawo okanye amanye aphulukana neempilo zawo. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eOrlando East.